Day.
Let's go.
Maloa whaafetai. Ladies and gentlemen, this is the Tawalunga. In English, it brings their performance to a closure. Ia o le Tawalunga leo le aalo atu iai le au talavou mātango fia Malaeloa. Pa ia mana malo le tātou au fia, ia. O le whae wina foi leo le whae fia fianga. Le au talavou mai le fioanga mālosi o Malaeloa. Malaeloa, alo yo faiva, whaafetai. Maloa whaafetai.